Yes,
okay.
I want to go down.
It was a long time ago.
Daddy, what to go down? I want to go down. I want to go down. I want to go down. Jai Shola. I need to go down.
Aha.
Our father, that is a good one. Gbogbo lorin tan ba ni bi mo ki Musa mi tan le yo mo dada gbogbo si so ba tojo ka ti wa e ba n toju so ri gbogbo e ba se wo wole anu mi wo je e da do mi o mo ba le ja so mo I du do do ni je ki gbogbo yi pata
ojo
mo lati baba ki always watch wa be saloma ba n toju ja jola
Da 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 da